1 0 1 101 1 0 2 101 1 0 2 101 1 0 3 101 1 0 4 101 1 0 5 101 1 0 6 106 1 0 7 107 1 0 800 8 1 0 900 9 1 1 0 10 1 1 100 11 1 1 200 12 1 1 300 13 1 1 400 14 1 1 515 1 1 600 16 1 1 17 17 1 1 800 18 1 1 19 1 1 0 10 1 1 100 11 1 1 200 12 1 1 300 13 1 1 14 1 1 15 1 1 600 16 1 1 17 17 1 1 800 18 1 1 119 1 1 20 1 2 120 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 1, 4, 243, 1, 4, 344, 1, 4, 545, 145, 1, 4, 647, 147, 148, 148, 149, 149, 150. Thank you.